yani beza mukwati beza mu don second
darema
Indeed, we did.